a shame that the world we live in has come to what it is. And it's a shame that the people without the world live in so much pain. What we need to do, we need to come together like the family. We need it. If you want to survive,
we can do it.
Da 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 da
Boom!